cyane nivyo koko no munsi twazindutse tugira inama n'abasanzwe bagize umugwi ujejwe gukurikirana ku rwego rw'igihugu imfashanyo itangwa n'ikigega mpuzamakungu Fonds Mondial. Iyo mfashanyo nayo ikaba ijeje kurwanya indwara z'igituntu, malariya, sida, eka mbere no gushigikira amavuriro muri rusange. Rero uno munsi kigezo cya 20 kwezi kwa gatatu twazinutse dukorana kugira ngo turaba tugejeje ikivi. Rero mwabonye yuko nk'uko muvyibuka twari twagiye iriyo mu gihugu cy'Ubufaransa aho ikigampuza makungu Fonds Mondial kigiye kurwanya izo ngora zitatu cyatorokanije uburyo. Muri ubwo buryo rero cyashoboye gutororokanya harimwo novuga amafaranga Burundi bwashoboye kuronswa ayo nayo angana n'imiliyoni 118 z'amadolari y'Abanyamerika. Ayo nayo akazofasha kurwanya izo ngwara hamwe no gushyigikira amavuriro muri rusange muri uwo mwaka uzaba 2021, 2022 na 2023. Mu bisanzwe iyo amafaranga bayemeye barugurura novuga ibice ibihugu bishobora kuba byitunganije bigatanga amaproje. Igice cya mbere rero kiri kuri igenekezo rya 2023 z'uku kwezi. Twe rero ngaha mu Burundi twashimye yuko imfashanyo baduhaye twotegura amaproje imigambi. Iyo migambi rero twarayiteguye twihuta kuko murabona ko hadaciye iminsi myinshi no munsi kwari kuyemeza kugira ngo dushobore kuyishyikiriza hariya i Geneve. Rero iyo migambi mwabonye yuko yanditse neza, harimo ibice byinshi, hariho dufashe twashyize mu migambi ibiri, hari umugambi wo kurwanya indwara y'igituntu hamwe n'umugera wa sida, n'umugambi umwe, hakaba n'undi mugambi wo kurwanya indwara ya malaria hamwe no gushyigikira amavuriro. Umugambi rero izoba ari ibiri. Icyiza rero nuko twabonye ko yanditse neza kandi turizera yuko turazi ngene twabikoze n'umwete n'abahinga b'Abarundi, turizera neza yuko iyo migambi izokwemegwa. Rero bikazofasha kugira ngo turonke amafaranga akwiye yo gushobora kurwanya izo ndwara basanze mu buzi ziri ngaha mu Burundi. Ikindi cyiza twabonye ni uko twahizeho habaye ingingo yaciye muri leta, nazi yuko amafaranga yahora ariko aradufasha yari yashizwe mu minwe ya PNUD, ariko nk'uko mwabibonye ubu dushaka yuko azogaruka mu kiga cya leta, hanyuma twashobora gushyira mu ngiro bijya ajya migambi twashikirije atantambamye zirimo. Kuko byose tubifatirako kandi turasafise n'umugambi umwe ufise ishingiro ku mugambi w'igihugu w'imyaka 10, turafise umugambi w'iterambere ry'amagara y'abenegihugu w'imyaka 5, niho twafatiyeko. Rero ku ndwara ya malaria nivyo 2017 mwabibonye haraje ikiza mu mwaka uheze, nticyabaye ikiza mugabo twarabonye abantu benshi bagwaye indwara ya malaria. Rero twabifatiyeko hari imigambi rero irashe tuzoshira mu kugira ngo uburyo buzofashe. Icya mbere ni ukwegereza kugwiza imiti rugezo rwa mbere mu gihugu kandi ikazotangwa ku buntu irya twita ku RTM. Ikindi naco ni uko abaremesha kiyago tugize iminsi tugendera intara nyinshi bajya muremesha kiyago azofasha gupima no kuvura malaria kugira ngo abantu baje ku mavuriro bacerewe. Ibyo bizoba ari ibintu bikomeye hamwe no gupompa rero imiti ahantu tubona imibu yabaye ndanse, kandi bikazofatira ku bushakashatsi twakoze. Hariho mbere n'ibindi byerekeye ubushakashatsi naho nyene tuzobandanya biciye muri bya bitegwa twabamenyesha Kater Temisia, byose tuzobibandanya. Harimo ubugiro twashizemo kugira ngo turabe ingene dukoreye ku byatsi bisanzwe bimera ngaha mu Burundi twashobora kinga malaria n'uburyo bwinshi rero burimo tukazashobora kubereka neza mu nyuma turiko turavuga indwara imwe imwe ku yindi.